Umugore subwo se twatandukanye amafaranga yari mu mwaka niri kunyuza
Shock the unit came in me. I was three one jibber.
Man, Hajamu, I will need
you.